tuku ngā hoa o te 28, ngā toa o tuku mātauenga. Nō reira, tuku up!